É o Enamaki, urumurundi. Kugumurorera we urumurundi, raba kunusa. Usa nk'ibarabara ryo muri Afrika. Rero wewe nyene wewe usa nk'ibarabara ndaneye ko muri Afrika. Uri kubarorera iyi video ntuyizime. Ndagusabye jewe ndagusabye. Bumvirize neza kuri iyi video. Gasanga uri mu cumbi wawe, uri kuragi ubugari. Tubwo bugari hasi bumvirize neza. Abarundi bose uri kurumviriza iyi video. Bumvirize neza n'ayo matwi utoza kira munsi. Ayo matwi utoza usanga inyenzi zuzuyemo. No munsi ndagusabye bumvirize iyi video neza. Kubera twese abarundi aha na jewe ndiko ndishiramo ndi umurundi ndishiramo ikintu cya mbere naha mu barundi b'iwacu ni inzu zabo barazifita zikabonekana neza hanze mugabo wayinjira mu nzu iwiwe ugasanga inzu nuka nk'ibinure by'impene ukiyumvira none ko hano ukuno munsi mugura impene kira munsi ugatangara ntibakubura bunziye mu nzu mu minota ibiri usoka unuka nk'ibyo ibinure by'impene unuka nk'amavi y'impene jewe abarundi nicyo gituma nagendayo sindinjira no mu nzu iwacu sindinjira winjiye uradahwa ukadahwa nyine ukadahwa ukadahwa aho nyine udaswe nibisohoka udahwira mu kanwa iwawe kubera ntugomba kuba maramara ibyo rero jewe nibyene ndanka uhejeje guteka iyo mpene izo fish please kubura mu nzu yawe ukubure ndagusabye mwebwe barundi bacu ze murakubura inzu zanyu umuntu yinjira asohoka neza mota neza yinjiye agasohoka kuntu yagiye si ngomba kwinjira mu nzu yawe mota nka Versace perfume hanyuma nkaca nsohoka mota nk'ubugari bwazigiye urazi ukuntu ubugari bwazigira bunuka nabi uratahwa rero yumviriza wewe winjiye nko mu nzu y'iwanjye umota neza ukamota neza ugaca usohoka umota nk'ubugari bwazigira ntushobora no kugaruka mu nzu y'iwanjye nabyo si ndashobora no kugaruka ikintu cya kabiri jewe ndanka mu barundi b'iwacu n'ukuntu bamota mu kanwa umenga turi icyarimwe ya Afurika hari abantu baza kugutemberera ukababona bambara neza basa neza mugabo bakuvuze ati ngo na maki inzu yawe yose ikakitangura kunuka ukiyumvira umujigiti ugugwa ngahe ugugwa ngahe jewe sindumva yuko umujigiti wogugwa nk'amadora abiri canke atatu mugabo uvuze iryo jambo rimwe ryonyene na maki inzu yanjye yose ikakinuka kuko mvira mu nzu bunyene ntuzosubire kugaruka canke ndaguha umujigiti ubunyene ubutwarana dukwiriye kuza turijuru tunyura kubera jewe singomba kuza mu nzu iwanjye ukanukisha inzu yose atanuko wasuze kubera umunwa wawe ikintu cya nyuma jewe ndankira abarundi bacu ikintu cya nyuma ni iki umurundi akubonye ahantu uri kuri having a good time you know uri kuri uri kuri enjoying yourself acha agenda kubwira nyoko wawe cyangwa se wawe abarundi twebwe turaregana cyane turaregana too much umurundi yoshobora kugenda kurega inzazi ko yamunereye ku bugari ndiko ndavuga ibi kubera jewe ndamaze kubibona ibintwe n'ibi umurundi akubonye uri kuri having fun you know uri kuri n'abagenzi bawe uri kuri having fun akakubona uri kuragira ibintu bata approve mu nsengero zabo akakubona atagenda kubwira nyoko wawe so wawe n'abapasiteri bose bari muri amerika akaca telefone abantu bo muri afurika mu isaha imwe abantu bose baramenya ibyo bari kuragira abarundi bose barabimenya jewe rero umwe n'ibyo bintu jewe ndabyanga jewe ndabyanga jewe ndababwiye ubunyene jewe ndabyanga.